Guys, please subscribe and help the channel get to 70k subscribers. Welcome to all my fans on the TV. It's the Pier 2A Premiership. AmaZulu 1, Kaizer Chiefs 3. I'm joined by fan, my brother Kamabani Uphuma Huphi.
Ngikuthele Msasazi, ngiphuma elisikisiki.
Uyibona kanjani igame?
Hayi, igame yethu Msasazi le season angathi kusazoba mnandi kule season.
Kusazoba mnandi le season.
Hayi, sizobuyela endaweni singunumber 1. Sisafu, sizazoba khathaza.
Madumi sizokhathaza babani?
Sizokhathazwa likhosi.
Ababani?
Bonke
sibona.
Hayi, uSundowns Pirates. Kuna la.
Kosi, udlala neSundowns Saturday kenza kana.
Amasho uyena lapho.
3.
Siyaba betha labo
2-1. Sizoba
2-1.
2-1.
2-1.
Yes,
2-1 of gate.
Okay.
Of gate 2-1.
Angeke balunge.
Ngeke balunge siyaba khathaza.
Niba khathaza.
One way.
Uya
uSundowns. Uzobe ndimnani. Uzonye.
Uzonye. Uzwenzani?
Uzonye.
Yeah.
Uzonye.
Njani man of the match yangamhlanje?
Merino. Man of the match yangamhlanje ngiSerino.
Serino.
Serino coach.
Yes.
Coach of Serino. Ebekakhathaza uSerino.
Ngiyabonga member.
Ngibonga mina coach.
Thank you coach.